kaba wani wanda ya isa.
Yaruwa, yaruwa.
Dane da dani ya Allah shi ka ba suwa.
Yaruwa, yaruwa.
Allah shi ka ba suwa.
Likey.